Demet on it 20.
Shaka yo, shaka yo, horoye.
Shabayu, shabayu, shabayu.